Katahia nō tētahi kaimahi no te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori o te motu, ka tai atu ki o Tautahi ki te kōrerotahi ki ngā ringaringa me ngā waiwai o ngā kura kaupapa o Tautahi, e pāna ki ngā raruraru kua mahue mai i te rū whenua. Neke atu i te kotahi rau ngā tāngata te nuinga he whānau, kua whai āwhina i te runanga nui ki te whakarite kura hou mō ā rātou Tamariki. E ū toka ana te nuingo o aua whānau kia nohotahi tonu rātou, kei roherohea e ngā āhuatanga o te wā. E a wangawanga ana te tūmuaki o te runanga nui a Rāwiri Wright ki ngā whānau tuakoka, nā te mea kārepea i te nuinga o rātou te pūtea ki te tuku i wā rātou Tamariki ki Wāhike noho ai, me te aha ko te mātauranga te papa o tērā.
Ēnei mō kōrero te rangahau, te raparapa haere, mehe mea he hūrahi anō e tāia ai e rā whānau te tautoko. Aha kua kō wai, aha kua nōwhia, ko ngā kura kaupapa Māori aho mato, ko mea mai ki te rūnanga nui, anei, anei, anei.